Ibizo lami unqaba Machazi, ngisebenza le ntatheli ezindaba. Kumalanga lawa esikiwo sokugcwele esingathi misinformation le disinformation esingathi uphakulula indaba eziyize. Lokho kakhulu siwubona xa sokuvela kwamanye amazwe angayisiwo eZimbabwe kumbe avela phandle kwe-Afrika. Singakhanyela esikubiza sithi yifini, foreign information manipulation and interference. Lapho kulezizwe ezisebenza kakhulu ukuthi zifake ziqinise iindaba zabo phakathi kwezwekazi le-Afrika ukuthi amanye amazwe angakwanisi ukukhuluma le engakwanisi ukuthi bebe le ndaba zabo eziphuma kuhle lapha lapha e-Afrika. Ikakhulu singabona singakhangelisisa iRussia lokho yaqala impi yayo le-Ukraine. Sebeqalisa ukuthi belethe iindaba zabo eziningi kakhulu lapha e-Afrika ukuthi betshintshe indlela abantu abacabanga ngayo nje ukuthi abantu ababona ngayo into ezinjengedemokhrasi, into ezinjengokuphatheka kuhle kwabantu. Sizabona ukuthi kakhulu kwele West Africa ukuthi iRussia ikwesebenza khona kakhulu. Langapha eSouthern Africa sokuye waphuma ama-research ambalwa sibili atshengisela ukusebenza kweRussia ngokwenza le foreign information manipulation and interference. Kuqakathekile njalo ukuthi njengezwekazi le-Afrika sikwazi ukuthi iindaba zethu zivela ngaphi njalo zinikwa abantu kunjani ukwenzela ukuthi kungabi lale disinformation and misinformation khona lokho engithi zindaba eziyize. Iindaba lezi zibuya ngendlela ezijiyeneyo zikwanisa ukubuya ngabo social media. Singakhangela i-research etshengisa ukuthi Russia ama-social media accounts ayo particularly ku-X ayibizwa kuthiwa yi-Twitter ukuthi baletha njani iindaba zabo, intatheli izindaba zisebenza njani, ama-TV stations abo asebenza njani. Ngathi sebe-investe kakhulu lapha kuzwekazi le-Afrika ukuthi ngendlela abangazayo bekwenze ngayo. Kodwa iindaba zabo abazilethayo eziningi azilaqiniso elingako njalo kumele zihluzwe zintatheli izindaba ze-Afrika. Ngiyabonga.